bonke nake abantu enibathandayo ebholeni nguCristiano Ronaldo noTeko Modise noIntumeleng Khune naye uPepe Thovu noRooney nabanye ke mara nokwazi ubabiza bonke. Hayi ke mna ke abantu endibathandayo ebholeni uCristiano Ronaldo plus noWayne Rooney kunye noPepe Thovu. Kodwa abalapha eMzantsi endibathandayo nguTeko Modise noIntumeleng Khune noRenilwe Litsholonyane nabanye ke mara andinokwazi ubabiza ngoku. Hayi ke mna ke iinto endizithandayo ngebhola kubona la magoli emohle ngena phaa emnatheni, ndibona zininzi mantweni ezithandayo ngebhola.